umviriza akari ku mutima
ndakabwiwe
akari ku mutima ni ikiganiro cya radio igicaniro mu kari ku mutima barundi baraserura kaba bakiye baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
yo ewe urambariye ngiki kitazosubira kuncika
Tubaramutse bakunzi banyanyi ba radio igicaniro cyane cyane mbegwe mukunda ikiganiro akari ku mutima. Akari ku mutima uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kivuga ku bikorwa by'umugwisebere byadushikanye kucegeranyo kivuga ko habaye ihonya bwoko ry'abarundi bari mu bwoko bw'abahutu. Jongere ndakibashikirize ni hatanga imana Jeremy mfajwe na Chantal Niragira ari mu buhinga bw'ibyuma mu nkundire ndabayikaze mu kiganiro. Imyaka 50 igiye kurumana hari kuwa 2009 ndamukiza umwaka 1972 aho mu Burundi haba ubwicanyi bwahitanye abarundi batari bake bo mu bwoko bwose n'ubwicanyi bamwe nabandi babona ugutandukanye aha twovuga cyane cyane abarundi bamwe bo mu bwoko bw'abahutu eka nabo mu bwoko bw'abatutsi bamwe mu bahutu bati ubutegetsi bwa micombero bwarateguye unashira mu ngiro ihonya bwoko ry'abahutu bamwe mu batutsi nabo bati nyabona bamwe mu bahutu nibo batunganije ako kabikabishe ko gushaka guhonya ubwoko bw'abatutsi babanje guhirika ubutegetsi bwa micombero ico bikoze abanyepolitike bahuriye mu biganiro bya Arusha bari bagize intambwe aho bari biyumviriye gushiraho umugwi wari ujejwe kumenya ukuri no kunwanisha adasizwe inyuma ubutungane umugwi wahavuye uhindura izina ukaba uwo kumenya ukuri no kunywanisha ubutungane bukavamwo ari nawo uno munsi witwa Severe aha two kwibutsa ko uwo murwi umaze imyaka 8 ushizweho ukaba unaherutse gushikiriza icegeranyo kitumviswe kumwe n'abarundi batandukanye ari naho rero radio igicaniro yashingiye mu gutunganya bino biganiro bidasanzwe kugira ihe ijambo bamwe mu barundi ngo bagire ico bashikirije kuri ubwo bwicanyi bwo mu 1972 banatubwire nuko babona ibikorwa by'umugwisebere mu ntumbero y'uko aka kabikabishe katobandanya kuba isoko ry'amazimwe kanaranduranwe n'imizi mu Burundi kugira rero dushobore kuganira kuri ibyo byose radio igicano yashimye kwikora kuri bamwe mu banyepolitiki abo mu mashirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki abakoze ko n'ubwo gwimo bwo mu 1972 abagize ubushakashatsi kuri ubwo gwimo uno munsi rero tukaba tuza guhera kuri uyu murwi wa mbere ugizwe n'abanyepolitiki tukaba turi kumwe rero hano kuri radio igicaniro n'umushinga ntahe Claver Nahimana n'umunyepolitike arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu Claver Nahimana ndabaramutse ndabaye n'ikaze mu kiganiro
reka nanje ndamutse abanywanyi bose abumviriza bose iradio igicaniro ndabaramutse amahoro kuri bose ndetse ndamutse nabo tuza kugirana ikiganiro nkabashimira radio igicaniro ko watumiye muri iki kiganiro
gira amahoro cyane turi kumwe kandi na muganga Alphonse Rugambarara n'umunyapolitike n'umuhumure yarongoye umugambwe inkinzo akaba kandi anakurikirana cyane ibijyanye na politike mu Burundi Alphonse Rugambarara namwe ndabaramukije ndabahaye n'ikaze mu iganiro
mwaramutse Jeremy urakoze kumikaze kandi ndabashimira ko mwama mugirisha ibiganiro bigana guhuza abarundi guhanahana n'ibintu byiza birashobora kuvamwo byiyumviro byo kubaka Burundi bwacu ndaramukije nabo tuzagusanga Kiyago nabo bose baza kutwumviriza mu bice by'isi bari hose murakoze cyane
murakoze cyane muganga Alphonse Rugambarara turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Tatien Sibomana n'umunyepolitike ari mugambwe badasigana iprona utemewe n'ubutegetsi Tatien Sibomana namwe ndabaramukije ndabaye n'ikaze mu iganiro
ndakuramukije nawe ndaramukije n'abamenyesha makuru bose ba radio igicaniro ndaramukije abashinga ntahe dava tuganira ntibagiye n'abakunzi bi radio n'abahava bayumviriza bose kaba ndabashimiye ko mwiyumviriye kugira kino kiganiro kuko iyo umuntu ariko arumviriza ibya Pierre Clavenda yicariye yabayibaza ko ikibazo abarundi bakibona kumwe canke ukuri ari kumwe
Radio gicano yari yifuje kuba turi kumwe na muganga Yohani Minani turamukena ngira ngo kumbure izo muronga mu kindi iganiro gikurikira. Reka rero muri kano kanya mpere kwa Claver Nahimana arongoye muganga adasiga umugambwe sawanya Frodebu. Claver, kuri mwebwe niki muzi kugwimo gugihumbi 1972?
Kibazo mumbajije jewe icyo nishura nishura ku izina ry'umugambwe Sawanya Frodebu. Ku izina ryanje hari ibyo nzi ariko ubu nishura ku izina ry'umugambwe Sawanya Frodebu. Ku izina ry'umugambwe Sawanya Frodebu twaramaze gusohora itangazo yerekana umugambwe Sawanya Frodebu uhagaze imbere yuko n'umugwi SNL usohora icegeranyo cawo. Icyo gihe twavuze yuko ivyo babaye umwaka w'1992 ubwicanyi bwahabaye byabaye ihonyabwoko yakoreye abahutu bo mu Burundi yakozwe n'intwaro ya micombero.
Aho mufatira kukiga Clave?
Ego mpava ndakishura. Twongera turavuga yuko ubwo bwicanyi bwahitanye n'abatutsi bikekwa yuko bo barabahutu. Bwongera burahitanye n'abatutsi bagirizwa ngo bashigikira intwaro ya cami. Iryo tangazo uko rivuga icyo dufatirako ni ibimenyetso bigaragara byabonetse by'abantu bapfuye muri icyo gihe. Abantu b'abahutu benshi bishwe n'ubutegetsi, bishwe n'abasoda, bishwe n'amakomine ba musitanteri, bishwe mbere bivuye ku mategeko yatangwa kandi amategeko yanditse neza. Ibyemezo biriho yanditswe n'ubutegetsi bwari buhari icyo gihe. Iki byemeza kandi ni ibinogo rusange dusangamwo abo bantu bishwe, ibinogo batayemwo abo bantu. Ibyo binogo biriho, abantu baraboneka, ibintu bigaragara. Ibyo rero nicyo twifatikije kugira ngo tuvuge iryo tangazo. Kandi ibyo bitwavuze icyo gihe naho umugambwe Sawanya Frodebu washigwaho, ibyo bintu wari wabyihweje urabibona urabivuga, mugabo bakaba bavuga bati ntimubivuge ntimubivuge ntimubigire ibinyegezwa, ariko rero twarabishize ahagaragara n'ibyo twemeza.
Ngira ngo turaza kukigaruka ko bukanya. Reka nje kwa Tasiano. Tasiano, mwebwe kuri mwebwe iki kibazo nashaka kisubizo mu masegonde 30 ni giki muzi kuri urwimo bw'1972?
Ubwa mbere hoho ivyo bose sivyo nabonye kuko nari mfise imyaka 5 bisigura ko ataco nari nzi kinini. Mugabo aho nkuriye hose ivyo nasomye ivyo numvirije n'ivyo nabonye novuga ko hari hateguwe ubwicanyi bw'ihonyabwoko byagirirwa abatutsi. Hanyuma iyo nteguro ipfuye, umugambi mubi ntiwashikwako naho wabaye mu ntara zimwe zimwe turaza kubigarukako. Intwaro yariho yaragize icyo twokwita repression, iranarenza ndenza rugero muri repression. Ariho ko abakomfonda igitigiri cy'abapfuye n'umugambi wizwe ugategurwa ugashyirwa mu ngiro ntaho bihuriye. Ihonyabwoko rero ntirisigura igitigiri cy'abapfuye, ntirisigura ingene bahambwe. Biranditswe mu mategeko mpuzamakungu, si definisiyo yo mu Burundi gusa, n'icyaha mpuzamakungu gifiswe ingene gisigura ingene gisigurwa mu mategeko mpuzamakungu.
Nkiri kuri mwebwe nyene mu ntambuko ntambwe bavuga zitegura ihonyabwoko, aravuga kwa kuba umuntu gutesha izina muco w'abantu, kubashira mu migwiyi integuro canke guhakana genocide n'ibindi. Ibyo bintu mwebwe ko mwemeza ko ho abari hateguye ihonyabwoko ry'abatutsi, ibyo bintu murashobora kubitwereka gute ibyo izo ntambuko zo bazarabaye?
Ndabikwereka kuko naho ntari bwa minyico gutandukanya cyatsi n'uru ibindi kuko byatanguye sikinyegezwa. None hoteguwe ihonyabwoko ry'abatutsi hanyuma byahera mu rumonge hakicwa abatutsi. Muri za vugizo aha kuri Monument du Soldat Inconnu hapfuye abahutu. Abavuye abari bafise umugwi wo kugwana babahutu hariho mbere ngo nabo bakaravere n'abandi bakija ku negosiya rusha abitwa bampasha, sinibuka ko ari impasha no ko ari biyorero, harimo umwe yari akiriho kandi yabivuga amenya. Urumva rero uwo mugwi wari w'abatutsi wariko wica abahutu canke wariko wica abatutsi hariho ibindi harabaye amadarapo yashinzwe muri za Burambi Buyengero yerekana integuro yerekana ibintumbero ya politiki yariko irakora ibyo bintu none abo bavuga ko yari integuro y'abatutsi kwica abahutu ayo madarapo yoba yari ari umugambwe witirirwa abatutsi cyane hariho n'amasinye nk'uko Karaveri yabivuze amasinye n'ibyandiko bigaragaza ahubwo ko yari integuro y'ubwije yiho nyabwoko yategereza kugirirwa abatutsi naho ntahakana ko mu nyuma abahutu bishwe ku bwinshi
na Claver yavuze yuko abatutsi nabo nyene bapfuye reka nje kwa
unabare ndakivuge hakiri kare narabyumvise no muri raporo ya Ndayicari yavuga ngo abatutsi barapfuye ngo nabahubwa ko bagomba kunyegeza abahutu Claver president Frodebu nawe avuze ngo nabantu ngo bahubwa ko bashikira intare intwaro ya cami nagira atubwire muri za bura za ntuzeye zavugizo ko bakuza ko inzandika avuga n'ibiki baravuga ko umugore wese afise mbanyi boyifomuza kugira barabe ko atamuha umwana w'umuhungu arimwo ivyo none bivuga kabisa ko byaba ari ari abatutsi bishwe kubera bashigikira intwaro ya cami canke
reka ngira gukumbure Claver aza kutwishura mu kanya reka makanya Rugambarara Alphonse Rugambarara ni giki mwebwe muzi kubwicanye bwo 72 kubwimbo 72
ne murakoze kumpa ijambo kuri ico kibazo ni kibazo nkora mutima kandi nibaza ko abantu batugifata minenengwe kuko ubwicanyi bwahabaye mu Burundi ni ibintu bibabaje cyane kandi twifuza yuko abarundi bogerageza kubivamwo neza bavugana ukuri koko jewe nari maze gukura uko nagira meze secondaire no kuvuga ibintu byinshi narabibonye naba mu mashure haba imuhira tashyaravuze umuntu ben connu iri ku metero zitanu imbere yo muhira kuvuga ivyahabaye narabibonye amazaga ibiziga vyari mu mabarabara twaragiye no kuri morgue ya clinic principale babonaho abasoda baryamye bapfuye n'ibindi ivyo rero nza kuvuga n'ibintu nabonye abantu bahunze bava muri zo bavuze abantu bapfuye n'ibindi byinshi tuza kuvuga hanyuma kuko novuga ko umuvyeyi yarabinyagira yari umuntu kuze ari umufonctionnaire hariho abantu benshi yashoboye gukiza bamaze gushika mu mpimba bamwe bamwe twarabiyaga rero na no kugira ngo bihagarare yaragizemo uruhara runini kuko ari mu bagiye kubwira micombero bamubwira ibiriko biraba mu gihugu basanze na byinshi atanabizi bamusaba yuko bihagarara ibyavuye ku bategetsi bo muri icyo gihe rero ndabizi cyane ariko ndaza gusaba yuko twogaruka ku ma mission ya Severe hanyuma ariko kuba tubagiye mu 2022 twovuga gatoyi kuko 2022 ntiyavuye hejuru ntiyavuye mu ntiyadutse gutyo ni histoire ni ukurikirane rw'amabi yabaye i Burundi ubwicanyi bwahabaye kuva kuri Rwagasore kuva kuri Ngenda Ndumwe kuba mye politike bapfuye muri 62 65 69 abafunzwe muri iyo myaka nyene muri 71 ntabo bafashwe muri 71 bari bakiri mu mpimba aho urwo rwimo rwabwo muri 72 rwaba ibyo byose rero nukubifata nk'uko yoba ari histoire gufata umwaka umwe gusa ntibiba bikwiye kugira ngo utore insiguro y'ivyabaye ndanashima na kare yuko naho mfise ibintu binini nyanegura muri sever kubona barashizemo imyaka y'ubukoloni ni ikintu gihambaye gose kuko ivyumviro vy'ihonyabwoko ivyumviro vyo gukumira vyavuye muri ico gihe rero tudashoboye kubibona neza ntituzokira kuko indwara uyitangurira kuri kose kuko imbere nta bwicanyi bwari buhabe bujanye n'ivyo bise ubwoko mu nyuma muri 2022 rero imbere yuko tunashira umukono ku masezerano ya Arusha nari nkiri umukuru w'umugambwe y'ingenzo y'ijambo ry'abarundi Mouvement Socialiste Panafricaniste twarasohoye urwandiko nashize ku mukono navuga nti abarundi barageje kuja hamwe gutorera inyishu n'ibintu mugabo byarabananiye ndizeye yuko aya masezerano tugiye gushyira ku mukono atazoba imfa gusa nk'ibya mbere nasanze tutihenze namba navuga babaye imfa gusa turaza kubigarukako rero muri urwo rwegeranyo naravuga neza cyanyi bwabaye muri 2022 turavuga neza yuko mu gifaransa niho bivugwa neza bavuga acte de génocide igituma bavuga acte de génocide umujuriste araza kubitubwira nuko ni nk'intango ya y'ubushakashatsi kuri icyo kintu umuntu akabona ati abantu bishwe kuko bava mu bwoko bunaka bava mu dini rinaka bava mu kintu bo baba babahoye nuko bafise ako karanga rero uwoza kubesha yuko umurundi yitwa umututsi umurundi yitwa umuhutu muri ubwo bwicanyi bwose iyo myaka twakurikiranye atishwe kubera yitwa iryo zina aho yobabeshe koko
urakoze cyane
icyo gituma acte de génocide ku batutsi yarabaye acte de génocide ku bahutu yarabaye
urakoze
kugira ngo izobe rero génocide ni enquête internationale kandi mu masezerano ni yarusha twabishyizeho neza biranditswe yuko twese twemeye yuko acte de génocide byanditse mu gifaransa zabaye ku bahutu ku batutsi ariko dusavye yuko twese twokwemera yuko haza ko international kudutatura kugira ngo tumenye neza kuko bo barafise de façon scientifique uko babigenza kugira ngo bamenye yuko koko ubu bwicanyi bwitwa génocide no mu cegeranyo cyo muri 1956 abaje kugira amankete ya mbere aho habera ubwicanyi bukurikiye ukugandagura n'icyo ndabaye n'abamufasha nabo nyene ntibubahutse kuvuga génocide y'abatutsi bavuze acte de génocide kandi barandika no muri icyo cyegeranyo abantu barakunda kubyibagira ko basavye yuko n'ivyabaye muri 2022 babigirira ko amatohoza kuko ibi biriko biraba muri 1993 bo basohoye muri 1996 ibi biriko baraba bifise isano n'amamuko mu byabaye muri 2022
murakoze cyane muganga
ndakubwire yuko kuri umugambwe magorongora no kubwaje nyene bwite acte de génocide zarabaye ku bahutu ku batutsi muri 2022 muri 2025 bakunda kubibagira muri 1993 aho hose umurundi yitwa umututsi yishwe bamuhora kuko ari umututsi
murakoze cyane muganga
yishwe muri 2022 muri 2029 bamuhora icyo nyene
murakoze cyane muganga reka ngaruke kwa Claveri Nahimana muri Prodebu ngaruka yavuze ati baremeje bo muri Prodebu yuko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi mu ntambuko zigenga ry'abahutu ihonyabwoko ry'abahutu murambabarira mu ntambuko zigenga ihonyabwoko mushinga naye Claveri murabona koko izo ntambuko zarabaye mu gitegurwa cy'ubwo bwicanyi bwo 2022
icambere novuga navuze ko mvuga ku izina ry'umugambwe Sanyafrode ariko ndabwire yuko 2022 jewe nari mfise imyaka 17 niga kuri Domboko muri buka yuko bavuga bati ingozi hategekwa ibya gisirikare n'umu kapitene yitwa Bizoza n'ukuvuga kubwanje ivyabaye narabibonye kandi uwovuga ati narabonye ivyabaye mu Burundi bwose yo bari karabesha muri iyo myaka muri yo myaka nta nama radio yarahari nta nama telefone aya dufise ibiki icyo gihe twatuva tuvuye mu ntwaro ya cami twebwe twemera abakuru abarundi twemera abakuru abakuru bari bameze nk'abami ibyo mukuru yategeka byari ibyo nyene nibyo wakurikiza Mr. Ntere waramwemera umusirikare waramwemera nuko nyene byavuze byabari jambo rivuzwe n'umukuru jere byo nabonye ndumunyeshure narabibonye kubera kuko igihe baza baraza kuyora abana twigana babatwara bitavye ibukuru ivyo twarabibonye igihe batwara abarimu bitavye ibukuru babahutu niyo twari turi kandi batwagwa n'abakuru batwagwa n'abakuru ozi bagiye kubabaza ibyo babaza twebwe tukavuga tuti abakuru barabatwaye bari mu minwe myiza bagiye kubabaza ibyo bababaza mugabo ntibagarutse tutashe muhira ku misozi abanyeshure babahutu twahora tuganira tukaca tuja ku misiyoni guhanirayo twasanze na bene barazimanganye bose abapatiri ku misiyoni babahutu twasanze bose baragiye turabaze iyo baruye mu nyuma tumenya yuko na bene bishwe urumva rero ivyo naho twageze amaso twebwe twarabana urumva mu nyuma dusanga tumaze gukura dusanga byarabaye ahantu henshi abarimu bo ku primaire benshi abigisha ijambo ry'Imana bati benshi bari barazimiye baratwawe twagira ngo bagiye bukuru kwa musitaneri biki mu nyuma tumenya yuko bose bishwe nkuko Rugambara yari karabivuga igenocide ntizana gucyo oya uherayo byaje biva ugaheza ugashika igihe cyo henyabwoko riba izo ntambwe zo gutegura genocide ubure ko bahinga babyiga cyo mu 2022 zarabaye zikozwe n'ubutegetsi bwa micombero sinovuga ngo nabatutsi bagize genocide y'abahutu oya ibyo cyo frodebu ivuga tuvuga ubutegetsi ko genocide ikogwa n'ubutegetsi iho nyabwoko rikogwa n'inzego za leta iho nyabwoko ritegurwa na leta ritegurwa utungane igisirikare abo bose barajamwo administration ikajamwo uravye rero administration nayo ikorera ku mpapuro bagasinya bagasinya ingingo zigaragara ingingo rero bagiye barasinya muri ico gihe ari ingingo zo gutegura iho nyabwoko ubu izo ngingo zose ziraboneka none umuntu yoharira guteko bitategura
Reka mbaze reka nje kwa Tasiano murumbe sinzi ko mwakurikiye cyane byo Clavera yaje gushikiriza hari byagiye biragarukwa ko byabaye muri ico gihe baravuga intonde zabaye baravuga ikugwa rya leta baravuga cyane cyane manu vuga makoraniro cha soirée dansante rekana dakivuge mu kinyamazuru byari byategwe ibiteramo byari byategwe byari byatunganije ico gihe 2019 ibyo bitwa Republika di Soleye ibyo bintu byose ntabwo mbyo kugaruka ku ruhara rw'umugambo y'Iprona ico gihe ibyo bintu byose hari isano bifitaniye koko n'ubwikanye bwabaye mu 1972
urakoze reka duhere ku konseguro y'iho nyabwoko inshiguro y'iho nyabwoko no kuvuga kurondera guhonya gukuza ko umugwi kanaka w'abantu yaba umugwi wa politike canke w'ubwoko canke w'idini donc hamwe uvuga uti nkeneye yuko ubwoko canke idini canke uyu mugambwe udasubira kuvugwa mu gihugu ndimwo none ga ko Clavera avuga ati baratoye abana b'abahutu bari ku ishuri bigana canke bari imbere yiwe n'abafonctionnaire kandi ivyo nta ubihakana none iyo tubwira kriteri yo gutora uyu bakareka uyu wundi ico baraba ko tuzi mu bumanuko bw'igihugu bavuga bati umugore yibungenze inda mufomoze murabe ko atamuhunga arimo kugira ngo ubwo bwoko bw'umututsi butumwa n'abavyara kwa umuhungu rero ubwo bwoko butahigiramo umuhungu ntibusubira kubaho bavuga bati umuvyeyi yibungenze mufomoze inda murabe ko atamwana w'umuhungu arimo muce mu mwica yagira mbaze munshinga naye Clavera nivyo kandi ndabishigikiye ko batwaye abahutu baba abanyeshuri n'aba none iyo tubwira abanyeshuri basigaye Don Louis bo basigara kubera iki yaba hari umugambi wateguwe wo guhonya abahutu umuhungu w'imyaka 17 wibaza ko bari kumusiga ko mu 1993 twe tuva mu ntara zahuye n'ayo mahano umwana wo muri primere abamubonye akaryo yaregwa nuwo bigana niwe yamuranga bagaheze bakamwica abafisi nda barabafomuza bagahani nizo ndamunda bakazihingurube zikazirya sesano genocide urumva ko intansiyo y'uguheza y'uguheraheza ukuza ku bwoko me nagira rero ndibuka ikiganiro nagiranye n'uwahora ari umudepute wa Sende David de mu 2005 yitwa Burarame w'umunyengozi nanuzeye Hermes umugabo yahora ari umushinga nawe wa Alisenzo Mukunda icyo kiganiro cyari cyateguwe n'umujournalist aheruka kuva mu buhungiro muri Tanzania bavuga bati uyu muntu icyo tasirana gishobora gusigura kwerekana yuko iho nyabwoka ahubwo yari yateguriwe yari yagenewe abatutsi hanyuma bipfuye ubutegetsi bucabura buragira repression ki est condamnable nayo nyine ihanwa mugabo uko intego yari yagenze
narigarutse ku isano
banzo
nagomba tugaruke ku isano
cyandabigaruka kerega handi ko ndabyishura nibibaze ngo gwinyishu ni uno ico kiba bazore barakibaza umugabo wanze umukunda yitwa Hermes aheruka gusohora igitabo ngo Pays Burundi dero non chante Pays dero non chante acharamo bazati none wewe ko uwumva babatwara bwayo yari umugambi wo guhonya abahutu wewe wasigaye gute nyishi yatanze ntiyarazi ico iciza kubyara yavuze ati jewe kubera nayo umwana nkiri mutoyi ndaco bandonderako eske muri zavugizo ya 72 ntabagore bapfumujwe inda umwana muto w'umuhungu bamubonye baramusiga 93 hoho nabonana nari nkuze umwana muto w'umututsi mu ntara vyabayemo baramureka ngo nuko ari umwana icyo nico cerekana iyo nyabwoko imbeguro guhera heze ubwoko none ngarutse hahandi umushinga nawe karaveri ko twagize imana agasigara iyo tubwira wewe igituma yasigaye mugabo agatwara abandi nuko kerege pare hashobora kuba harabaye amaliste y'abantu bahora baje mu namba bashobora kuba baragizemo ntuzi uruhara abandi bakajaniranya ntabyo negeze mpakana mugabo bisigura ko rofete yuko hari uwasigara ubundi yagiye mugenzi we kandi bari kumwe mu ishuri nta kaburi imvu bisigura rero ku mubyo warumbajije uti izo ntego yabaye nakubariye nti amadarapo yashinzwe muri Burambi Buyengero yari ay'umugambi wowe yari ay'ubwoko buwe nakubajije nti mbega be ariho nyabwoko yateguwe n'intwaro kugira bice abahutu babanza guhera ku batutsi biwabo kw'abatwara benshi bava mu ntara ya Bururi none iyo ntara ya Bururi ko kwariyo yatanguye kuguhura nayo mahano abatutsi benshi bapfuye bava muri iyo ntara ariko ubu bari bijuju gucikaho batangurira kuri base na base wabo na bene wabo reka pare ifo ko tuza turavugana ukuri kandi ntanzi girimo mugabo ukuri niko kuzokira hanyuma niyo repression aveugle je nemera nanye ni hanwa n'amategeko mpuzamakungu mugabo ibintu tubishiraho ntidujane nyarwaho kugira igihugu kizokire tujaho bitohozwe abo babagira ibintu biriya babihanirwe washaka
muri make uremeza yuko ibi byama soirée dansante ibi bya
byabamurere
n'ibiki byose bihuriye bihura n'iyi ntuzenya n'iyi
yego nagira ngo baze justement nagira ndabivuge ama soirée dansante uko twayumva uko twayumvise nibaza ko ariyo yaba yahava ibera mu imbarutso yo gutangura hari n'abavuga ko imana yakinze kubera batanguye imbere y'isaha bari bumvikanye kuko ayo masoirée dansante justement byasigurwa ko ngo gushika minwi ngo ariho sinyali yari gutangwa igaca bibera rimwe mu gihugu cyose tugira imana rero ngo hariho uwo baya yagize amarara menshi amero bamwe bavuga abakunda inyama aca bitangura imbere y'igihe arico gituma hapfuye abakabo basoda wumva bapfiriye imbere yo kwa ba docteur Rugambarara nibaza ko aza kubishika ko bari mu kazi bari abagade de corps uwo president Shombero me bagiye kuraba ibyo ari byo basanga abategereye kuri iyo barabara none bishwe na bene wabo kandi ico gihe nta muhutu n'umwe yari bwapfa iyo Benuit iyo joro rya 2009 uko twabyumvise nakubwiye ko atabyo nabonyeje mugabe uko twabisomye n'uko tuvyumva ndira karavere yoza kutubwira neza bivugwa ko muri iyo joro atabaho tubapfuye
Reka tuje kwa Claver kumbure akwishura utwo tubazo njenja ku kibazo nyezi na cha tuzindukanye gusumba reka kwa Claver kumbura nyishure akwishura kuri ibyo bibazo Sibomana aravuze ati mbega mbwe ko mwari mukuze mu bise imyaka 17 mwasigaye kubera iki ati aya maswara yatunganijwe n'ibiki n'ibiki ati byose biragaragaza yuko byariho nyabwoko ry'abatutsi ati kandi nimba namutegereye neza avuga ati aremera yuko leta yari hari cyo gihe yoba yaragize yagize repression kandi mbikano nyene hanwa ibyo byo muravuga ku kiga Clavier
yego
ego umve ndamwishure neza ibyo by'amasware cyane nakwiye ko nari ngozi ibyo by'amasware ntabyo nzi yabaye i Bujumbura je ntabyo nzi nari mfite imyaka 17 nari ngozi nari umunyeshure ntabyo nzi icyo ashobora kwishura ni ico kibazo kibega yo wasigaye gute je nari mvuye mu seminari y'imureke hanyuma nza kwiga kuri Don Bosco ingozi muri ecole normale nkuko mubizi je ndumuntu muremure hanyuma narakina baskete cyane mu Burundi cyo gihe bavuga bati baskete ikinwa n'abatutsi nayo football gakinwa n'abahutu kandi uravyo misi no misi iraheze barabivuga ivyo ndiko ndakubwira n'ukuri rero ndaguhinyisha itomoye jewe baranyiheze ko mu ishuri wacu ko bibaza yuko ndi umututsi kuko nari nje vuba ntibari banzi neza nico cyankijije hanyuma
abandi bose barabahejeje iyo nyishu ya Hermes ya nyishu ya TJ ko yari umwana ntaco bamiga ko hanyuma handi okay
wambaje ikibazo gitomoye ndaguhanyisha itomoye
duga kwijambo duga kwijambo duga kwijambo
ego hanyuma ntashe naho muhira boho bari banzi muhira ababyeyi baciye banyegeza baciye baza kunyegeza kuko na jenera higwa nuko rero gushika turindire igihe amezi yahera bakavuga bati byahagaze nk'ubura abantu barashobora gusokoroka nagiye gusokoroka byagabanutse nuko nakize kuko yambaje neza ati mbe wakize gute uko niko nakize hanyuma ibyo bindi ariko arambaza ibyo bimwe abahinga bize bavuga bati ibintu byageze gutya na gutya na gutya ibyo by'amaswale jewe ntabyo ashobora kwemeza ibyo avuga bya repression arashobora kuvuga ko ari repression yakozwe n'ubutegetsi icyo ni icyumviro ciwe avuga ati ni repression yabaye mugabo twebwe aho duhagaze turavye ibimenyetso mugambwe Sonya Fruit turavye n'ibyo twabonye byose tuvuga yuko ari genocide yakorewe abahutu yakozwe n'ubutegetsi bwa micombero ntitwigeze tuvuga ngo n'abatutsi bagize genocide y'abahutu ibyo bintu ntabwo twigeze tuvuga twebwe rero nuko tubibona kandi je mvuga nti
siko
ngo ibihugu byose ndeka meze ibihugu byose tumaze kumva habaye ama genocide nta na rimwe abantu bashobora kumvikana bose ngo ni genocide bamwe bavuga uku abandi bakavuga uku ibyo turabizi hose byabuka ngaha hakujya mu Rwanda ugende hehe nuko bimeze
ngira ngo ugenda wishwe n'aka kabazo ka Alphonse Rugambara nawe yavuze ati genocide nta n'umwe ashobora kuyubahuka ati bitegurwa na enquete internationale ati n'abagize enquete internationale muri 1996 ntibubahutse kuvuga gutumura yuko ari genocide mwebwe muri Frodebo mushigikiye ko ari genocide mufatira kuki mwavuze ko muvugira umugambi Frodebo
genocide itangura kwigwa n'ibihugu y'ama leta ahari ibihugu nibyo bitangura kubyiga bikabiduga na buhoro buhoro bikazoshika hejuru niko bimeze hanyuma canye niyo nyene irashobora kwistezisa yonyene nabyo birashoboka si ukuvuga rero imisi yose niyo nyene ibikora sivyo ama leta yonyene yakwicara neza akamera neza arashobora gutangura akagira ama enquete akazobidugana gushika muri ONU nukuvuga leta mu Burundi yabareta irashobora kuvuga ati twagize amatohoza tubicishije mu komisiyo yacu tugasanga harabaye genocide iyo niyo pozisiyo ya leta mugabo barashobora kugana hejuru hanyuma hejuru bakazobabwira bati ibyo mwavuze si ibyo amanketi mwayagize nabi ibyo birashoboka rero imbona rero igituma nkumbure leta zahahora zitatanguye ko ibyo bintu bya genocide byatanguye kuvugwa kera leta zahora ni kuki zitatanguye zihamagare ONU ingo ONU urabe yuko mu Burundi habaye genocide ntabyo bigeze bakora ariko leta yubi bikoze ngo ngo leta ntushobora kubikora ikindi nacyo icyo ndiko ndabona muri kino gihe namba ndakivuga kubyereke amasezerano ya Arusha oni twashinze ibintu byinshi hanyuma haragera igihe oni irahagarara ibyo twashinze byose yo kubikirana bimwe byo kugira ngo ikurikirane amasezerano ya Arusha bamwe twitagara arabiheba arabiheba kwe bivyinshi bahebye urya none bahebye nukuvuga yuko ibintu byo mu Burundi bica bihagarara kuri ibyo ngazo byose
harugwandiko mu vise canke iki inama yo barabayivuga ko babihebye batariko barabikurikirana
ivyo biriho twembwe nuko atari ico kibazo turiko turavuga ariko twegwe turavise ivyemezo muri Sabanya Frodegu n'abantu bo muri oni bamwe baza kutura baturababwira tuti mwe twarabagize garant de la cour d'Arusha ariko ibi n'ibi n'ibi abyo mukurikirana akarorero y'amatora n'iz'ibiki byinshi barabihevye none ehoza kuvuga ngo abo bantu muri uni ngo niyo urindiriye ikibazo cy'abazukiga ngo urindira imyaka n'imyaka igahera
murakoze gira ngo Rugambara cacishura neza kuko yari mu masezerano ya Arusha reka njye kwa Rugambara nyene ndanamubaza mwakiriye gute ibikorwa by'uyu mugwi ujejwe ukumenya ukuri no kunywanisha Abarundi muganga Rugambarara kumbure ucugende utandikishije ko nako ki Arusha
ni Arusha ikimbaba cyane ngize imana ko turi kumwe nabo muri Frodebo nabo muri Prona bazi neza ibyo Arusha bazi uko byagenze ikimbabaza nuko Abarundi twama tugaruka ku mpari twamye dukora kuva na kare kandi havuyemo intumbero nyayo yo kugira ngo ikibazo gitoregwe inyishu si ubwa mbere kuko hari harabaye no muri 63 amasezerano yavuye muri Colloque de Gitega hagati y'abanyepuro nabo nyene bamwe bigabuye muri Casablanca murongo barasohora ibyegeranyo kugira ngo baze bumvikane mugabo ntibyabujije yuko haba 63 iyi n'ukuri n'ingwara nifuza ko abanyepolitiki b'ukuri bokira harageze yuko abanyepolitiki bakira iyo ngwara yuko bashira umukono ku masezerano hanyuma ntibayakurikize mbonyene umushinga nahe na Imana Clavera ati aba muri one hari ivyo batashatse gushiramo oya nitubanze twirabe twebwe nyene nibiki nigihe byatunaniye nama nabyanditse naba nabibuze amasezerano ya Arusha yapfiriye muri transition kandi transition yatwara iprona la Frodebu ahanini hindi migambwe bayita imperekeza nuko nyene ariko ivyo twumvikanye vyose bijanye na no gusubiza hamwe Abarundi nta na kimwe cagiye mu ngiro ivyo nivyo bibabaje koko kandi bimwe navuga article twasinye twese twumvikanye yuko twemeje yuko habaye acte de génocide iyo jambo ibisanira na génocide ku bahutu no ku batutsi iprona yarabisinye Frodebu yarabisinye ni kubera iki rero tuguma tubigaruka turumvikana yuko ivyo twatanguye no kubyumvikana mu masezerano ya convention de gouvernement nahimana wari muri vyo tasia yarakiri muto muri iprona mugaba yarabikurikiye
twaragize
ibiganiro ni gusaba commission internationale d'enquête iyo komisiyo yarakoze akazi kandi ahisohoreye naho nyene hari habayishimye hari habayanse ku mpande zose kuko muri icyo gihe ijya komisiyo yavuga bijanye no kugandagura ndadaye n'abafasha biwe n'ubwicanyi bwakurikiye niho batanguye kuvuga acte de génocide n'ama massacre yahabaye ni kubera iki tutashoboye kuvyemeza twese hamwe tukaca dunasaba n'ivyo basavye yuko haba ayandi matohoza ku vya 2022 n'ibindi kubera iki no kwibutsa yuko iyo raporo yo muri 1993 yasohotse umunsi umwe imbere yuko Buyoya afata ubutegetsi abukuye mu minwe ya Ntibantungane iyo raporo twarasavye yuko bo ikurikiza ntibigeze bayikurikiza yagumye muri kirwa aha anukuri si CNDD-FDD CNDD-FDD yaje gukora ivyo abandi bakoze bambaye koko yuko ukuri gusohoka aha nukuri banyepolitike twikebuke koko bitavuye muri twebwe ONU nta kizoshobora gukora mugabo tugiye twese tukashira imbere ya ONU tuti turasavye mukora ibintu na no bibusa yuko habaye integuro
ya sever ya commission vérité et réconciliation iyo commission ya twago assiste na Ngendahayo Françoise iyo commission ya rakoza muri ONU kugira ngo barabe uko vyogenda none mwibaza yuko ONU yavuye hukubiri kuko yarananijwe ikabona yuko abantu bashaka gushira mu nzira bashatse kandi abarundi ko batarikire hamwe abonye politiki bari hejuru bakiri hamwe ikindi nacyo noshira ko nuko mumenye ko muri ivyo vyabaye Burundi hariyo ukuboko kw'abanyamahanga naho nyene ivyo rero no kubifata neza ko abanyepolitiki dukwiye kwikebuka hakiri kare kugira ngo twemere yuko ukuri kuja ahabo kuko umuntu mwibaza yuko yokomeza hakana yuko umuhutu atishwe kubera umuhutu bwiwe umututsi atishwe kubera ubututsi bwiwe mu Burundi yo bashaka gukomeza amabi mu Burundi ni tuvyemera ubwa mbere niyo ntango yambe yukumva yuko nubundi yarababaye kandi ababazwa kubera ari naka
mubona gute none ibikorwa
by'umugwemera niho twonga
muganga mubona gute ibikorwa by'umugujeje byo kumenya ukuri duga ku ijambo umubona gute ibikorwa by'uyu mugujeje byo kumenya ukuri no kunywanisha
nivyo nyene ivyavuye mu vyegeranyo vya ya commission ababwire yatwarwa na Festus na Françoise baravyishije byose babishize muri pubere bikoreye ivyabo commission vérité réconciliation mu masezerano ya Arusha ifise mission zitatu mission ya mbere ni enquête kugira amatohoza mission ya kabiri ni arbitre et réconcilier icyo ni ikintu gikomeye cyane cya réconciliation ni naho muri iyo vya réconciliation yuko bashyiramo yuko bashobora gusaba n'inama nshinga amateka igashira itegeko rya amnesty kubwicanyi bubaye abaye intuze ya gatatu mission ya gatatu ni réécrire l'histoire kuko twarabonye yuko akahise ku bundi tutagatahura cyo kimwe hari abavuga uko abandi bakavuga uko hari byanditswe ku byanditswe kuriya tugasaba yuko hoba komisiyo muri komisiyo de réconciliation iza neza kuvya histoire
mubona none koko ariko bariko barabikora nagomba kubaza mubona koko uko mubivuga ariko Severi kirabikora
ntabwo rikirakora gutyo kuko ubwa mbere yo nyene yarashinze yuko bazotangurira ngo twe twari twavuze kuva iganda kugwa rya Rwagasore bobo bakiye bashyiramo n'ivya mbere no ku bukoloni aho n'ukurije narabitumye mugabo ntibigera bakora kuri 65 bafashe gusa 22 kuko bafise izindi mission zijanye n'umugambi uri ku butegetsi
ariko Claveri ndayicari yarasiguye neza igituma bafashe
22 twumvikane n'ukuri byo sindabyumva kuko bitandukanye n'ivyo twebwe twagize mu masezerano kandi ikindi ngira mvuge nuko twari twashatse yuko iyo commission de vérité et réconciliation itangura imbere y'amatora yo muri 2005 kugira ngo abe cleaning ya classe politique d'une façon ou d'une autre ivyo rero ntivyabaye ubu rero hari abagoko babi hari habi ubwicanyi bwabaye narabonye mu papa avuga ati wabishe Courtenay umwe non apostolique mais abishe mu ngwano ni benshi muri ya ngwano ni benshi aho rero nibaza yuko commission de vérité et réconciliation ikwiye gusubira inyuma ikaraba koko ama mission ari muri mu masezerano ya Arusha akaba ariyo bakurikiza ikindi gikomeye cyane ku bijyanye na commission de vérité et réconciliation muri mu masezerano ya Arusha nta bubafise ku bijyanye n'ihonyabwoko icyo ni ikintu gikomeye cyane kubera iki gituma twabigize nk'uko nta technicité abantu bafite bise kugira ngo bashobore kwemeza koko ni viza kurondera ma fausse commune n'ibiki birakenewe n'ivyo kugira abarundi bamenye ibyabaye mugabo kugira ngo ama enquête abe nyayo harakenewe ubushobozi bwa scientifique biko bimeze ni nacyo gituma twabisabye yuko ba commission internationale d'enquête arizo kwemeza iho nyabwoko politiquement nkuko karaviri yabivuze umwe wese ashobora kuvuga ati jembo nako ari iho nyabwoko wundi jembo nako atari iho nyabwoko ivyo n'uburenganzira bw'imigambwe b'umuntu wese babo tandukanye nuko haba enquête ni haje umuntu yibwe arashobora kuvuga ati ninaka yanyivye niki niki ivyo bimiri mu majambo yivugira ariko polisi irahashika ikagira amatohoza igashika kukuri ijo rero nivyo twebwe tudashaka kubera iki abanyepolitike na ndangirije ni bike buke koko baba bashinga ntaye batiyundugiza mu ijambo bagaruki ku masezerano ko twumvikanye ku bijyanye niho nyabwoko twaremeye yuko hari ibimenyetso acte de genocide ibimenyetso by'iho nyabwoko ariko dusavye ko haba abazotwemereza ko aha naha habaye iho nyabwoko murakoze
cyane reka nje kwa Tassiano Kumbure Claver araza kumbura za kudufasha wowe ko muri sahwanya Prodebu avuga ati twebwe twarabyemeje kare ngira ngo niho mudahuriza na rugambarara Tassie
Jeremy ndagusavye gato ikura pande uvuze ka Claver jewe aho nabakebuye nuko twese twaremeje mu masezerano y'Arusha biranditse ko ibimenyetso by'iho nyabwoko byabaye muri iyi myaka yose kuva ende byabaye twarabivuze twaravyanditse si gusa 2022 1665 n'andi byose ibyo twarabyemeye si bishasha namba rero ivyo karavuga bishyize kuba utumusa avuga ni wewe ugarutse ku byo wemeye washyize ku mukono abaporona nabo nyine badasubira kuvuga ibya 2022 n'ibindi n'ahandi hose twaremeye mu ntango uvuga ati ubwicanyi busa niho nyabwoko kuko nta muntu yitwa umuntu atapfuye kubera iyo niyo uvuga ati ni isano iho nyabwoko ariko kugira ngo biseruke koko dukeneye approfondi international ifise ubushobozi bukwiye atari gusa amajambo
murakoze reka nje kwa Tassie Sibomana koko Severe yeruse gusohora icyegeranyo yerekana ko habaye ihojya bwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu ubwicanyi bw'agahomera bunwa ku bwoko bw'abatutsi n'abatwa aho ndavuga 72 na 73 niko byanditse muri ico cegeranyo kuri mwebwe ku bwanyu mwabyakiriye gute
urakoze mbere yuko nishije kibazo nagira gato imvuge ko inyishu Claver yamaye ko we yasigaye kubera ari muremure batamenya ko ari umuhutu kandi ko yakina basket bazi ko ngo basket ikinwa n'abatutsi navyumvise ngira bumviriza azoheza barabera Valere y'inyishu yatanze ko iri convenant nica kabiri kuri iyo nyishu nyene nuko namubwiye ko haba 72 mu bumanuko bw'igihugu haba 93 ahubwo bwicanyi bwabaye mu ntara zose umwana ntibamusiga umukecuru ntiyasigara urwaye ari ku gitanda ntiyasigara aho ndahejeje nishure ku kibazo nacumbajije mugabo hari akantu gatoye Dr. Rugambara yaravuze ati bari bashatse ko imbere y'amatora y'2025 hoja uwo mugwi SVR nagira ndabamenyeshe naho ntari mu bakomeye babikurikirana narabisomye kandi n'amadokima menshi nibaza ko nsigaye ndayashe gusumba nabo bari barabwiye Arusha habaye inama muri iyo hotel imbere y'uko amatora y'2025 aba bavuga bati ipfo ko uwo mugwi ujaho n'uwo mugwi wo gutohoza mpuzamakungu ujeho kugira ngo amatora ntajemwo abagirizwa ubwicanyi ubwo ari bwo bwose baba bo mu bwoko bucanye buriye nagira ndabamenyeshe nibyanditse umuhisi president Nkurunziza niwe yaserukira sende depute muri iyo nama Dr. Jean Minani niwe yaserukira Frode muri iyo nama bararahiye ngo ko bari gutoba amatora ivyo bintu ntibishobora kubaho ibyo ni ibintu byanditse aha ndahejeje naho nyine hanyuma kuri ico kibazo majije ivyo Severe iri kurakora ngize imana ko ndabivugana n'abashinga nawe babiri bagiye Arusha Dr. Rugambara na Nahimana Pierre Claver ikibazo naho gihagaze Severe misi bari bayihaye yarusha n'iziri kwirakora ubu ntaho bihuriye amategeko ayigenga aha ndabivuga n'umuntu wize amategeko nkajya byinshi ndabanza kubisoma nkaraba amategeko ahinduka kuko abari ku butegetsi bashatse ugasanga l'émission nozeye objectifs barondera aho zigihuriye n'iza bari basinye ku masezerano yarusha sigura rero ko uwo yasinye mu masezerano y'Arusha akibesha abantu ngo yemeje genocide agaca yanga ko ayo matohoza mpuza makungaba kandi rwari bazi neza ko crime de genocide muri droit twe twize niba yita crime de gens crime de droit international ni enquête internationale kugira barabe ko ya definition ya crime de genocide atawo yijana ku ruhande rwiwe ubundi ngo ayexploite ko ashatse nkuko docteur yari ko arabivuga none habuziki niba babona batirirwe na kabiri yari genocide y'intwaro y'abatutsi yagiriye abahutu abandi bakavuga ro contraire habuziki ngo duhurize ku commission internationale d'enquête iza none kwitazo binumwe n'abatutsi cyangwa binumwe n'abahutu habuziki icyo ni kibazo gihambaye icanyuma mbere noce ngira ko kuri yo raporo ya commission ya sévère nagira mubwire ko arakamara maza ububeshi burimo ndakigarutse kubona muri raporo ubahuka kuvuga ko umututsi yapfuye 72 yaho yishwe na bene wabo bamuhora ko agiranyegeza abahutu cyane ko bapfa ubutunzi basangiye ibyo kameme abantu bari muri sévère bashoboye gusinya kuri rya raporo totale bazosaba ikigongwa barundi huko nububeshi no kudenigra abantu bapfuye 72 inzoya n'abapfomujwe inda kugira barabe abahungu babo babibungenze ivyo birateye isoni ku muntu yaciye ku ntebe y'ishuri hanyuma ikindi paravuzemo ibintu byinshi byinshi ntosubiramo biteye isoni hanyuma baritwaza ngo ibinogo rw'ibinogo nagira nkubwire hajya yibaza ko barundi barahora mu gabe ibintu babayoni urashaka kumbarira ko wosanga umuntu yishwe 72 ugatora impuzu yari yambaye mbega ko bari bavuze muri iyo mategeko ageza ubwenge yo sévère ko hazozamo abakomiseri mpuzamakungu neutre bafise ubumenyi buhanitse kugira bashobore no kuraba bati iri gupfa ry'umuntu yapfuye terre periode ubu ko bapfa kuzura amagufa uwo babaza ubumenyi bakoresheje buhinga bafise kugira bavuge bati iri gupfa tuzuye hane ry'umuntu yapfuye 72 cyangwa 65 69 91 93 no mubakurikiye mu nyuma ni ubuhinga buri iyi
baravuga yuko bafise ibyabona ababeretse aho hantu
none ndakubaza ko bavuga ngo baberetse mu batutsi babuze nta numwe barondeye ngo abereke nabo ndeko numva ngo hari isengero yari yazamagara ni naba nihenze hajya hafi ya Rumonge abatutsi bahungiyemo bose bakabicirayo icyo kintu warigeze wumva kivuga jewe simva muri Sud mugabo narabisomye ndabikurikira abarescape turavugana none warigeze wumva Pierre Claver yahamagara muri escape ngo mubaze ati be byagenze gute yahamagara uwari ku butegetsi icyo gihe kugira mu kwiripabilize sesara niyo enquête c'était pour te dire bijya nava henda makungu ariko akorera nabi ubutegetsi ubu nawe yibaza ngo ariko afashe ubutegetsi muri ubu ariko abukorera nabi huko uko abarundi barondera siko ariko arashira imbere kwa kunywana abasinya amasezerano y'Arusha barondera siko ari kwashira imbere ça va se retourner contre le système en place
murakoze cyane rekanje kwa Clave Nahimana nibutsa abariko baradukurikira nyuko tugo turagaruka cyane cyane ku bikorwa by'umugwi sévère n'icyo tugo turaganira kuno munsi tukaba turi kumwe na Clave Nahimana rongo y'umugambwe sa wanya prodebu tasien Sibomana ari mu mugambwe w'adasigana iprona hamwe na Dr. Alphonse Rugambarara akaba ari umunyapolitike arongoye umugambwe inkinzo nagomba kuja kwa Clave Nahimana kumbure ngira ngo sinza kumubaza raporo yuko yoba yishima cyangwa uko ayibona nibaza yuko bayihuriza ko ariko nagomba kumubaza niyihe nyifato uno munsi umugwisevere wogira kugira ngo ibikorwa byawo byizegwe bishobore kwizegwa n'abanyagihugu bo n'abarundi bose birumvikana yuko harimo abatari ko barumva neza ibikorwa byawo Claver kuri mwebwe niki cyo kugira ngo ibikorwa by'umugwisevere uno munsi byizegwe n'abarundi bose
icyo kibazo ni kibazo gikomeye cyane rwose mugagisaba byinshi cyambere kugira ngo akishure ndababwire je sindi muvugizi wa sévère ndi mukuru mugambwe sa banyafrodebu ibyo maze kubona kuri sévère ni byo bariko barakora bigaragara biboneka nk'ibibazo byerekeye amafose commune je ndamaze kugenda aho bariko barabikora ayo mafose commune ndayibonera ndabona abantu bavuyemo ndabona n'ivyo bari babatayemo hibaza nti mbega none izo leta zose zahahora mbega bari gushobora kureka ibintu babibona gutyo ayo mafose commune agasigara gutyo ivyo ni ibintu bigaragara sévère iriko irakora tuvuga tuti mbega none amareta ahora ni kuki ibyo bintu babiretse gucyo abantu babaje n'abantu bahaba kubwira bati ibyo bintu natwebwe ntabyo twari tuzi ariko birabona ko amareta yahora yarabizi neza bakabireka gucyo kubyerekeye ngenero sever na ibikirakura mfatiye nko kuvyo tasiano avuze nko kuri ico kongwa kigaragara kiboneka nyimba hariho amafose commune yandi abantu bashobora kwerekana ati nabuna nyabuna naho muri ko murakora kuri amafose commune hari haya ni amafose commune nkumbura ashobora kuba arimo abatutsi hamwe sever yo byirengagiza yo birikira akora amakosa akomeye cyane gose
yavyirengagiza nyine rega biragaragara
mu gihe hari abantu babwira ati genda hajya bakabereka ati rabaha bakabyirengagiza aho yo bari amakosa agaragara kuko twebwe mugambwe sa abanyafurode baho duhagaze nuko ukuri kose kumenyekana ari ibintu byahitanye abatutsi bimenyekane ari ibintu byahitanye abahutu bimenyekane kandi imyaka yose hari ikibazo Rugambara yamye avuga ati guhera ryari guhera 1631 tuduje tugere iki gihe byose bimenyekane hanyuma abarundi bamenye byose twebwe muri Frode nta kintu kimwe dushaka yuko ihishwa aho niho duhagaze tubyumvikane neza ugabo rero ibyo bisaba cyo navuga nababwiye ikibazo n'ikirekire hacaze ibazo bya politiki mbega imigambwe mu Burundi irumvikana mbega imigambwe avuga ngo niy'abatusha ngo niy'abahutu mbega barumvikana nico n'ikibazo gikomeye udashobora kuvuga ngo amakosa ngo nayasevere gusa nimba ari amakosa y'imigambwe yacu none mushaka byose mu byegeke kuri severe rega nabo bakora uko igihugu kimeze rero
severe imigambwe ko migambwe mutagiserukiwe abanyambara umwe uri ku butegetsi sizi ko wewe userukiwe Frode userukiwe mugabo ngira muri severe buna hayi n'imigambwe userukiwe kwe
je nakubwiye ivyo mbona nonya nakubwira aho duhagaze n'ivyo twipfuza ivyo mbona ndabivuga ivyo nzi ndabivuga naye ivyo nifuza ni vyinshi nkumbure bidashoboka muri kuri ngi
bizokwetse ambangire gato tasiano ambangire gato nashaka kubabaza ntaracibagira iki kibazo kubganyu umugwi severe n'umugwi mu bisanzwe wigenga byumvikana yuko utabwirizwa ko uba urya kugitugu c'umugambwe yu canke uwundi none kuri wewe hoko gwiki kugira ngo uyu mugwi koko ushobore gusohora ibi ushobore gusohora icyegeranyo cyizegwa n'abarundi kuko ndumva yuko naha turi kumwe nabo turi ko turaganira mudahuriza kuri iki cyegeranyo
ica mbere na mbere mbona hatugiye mu bibazo bya politiki kugira ngo umugwi wizegwe kuko nta mugwi ukorera mu gihugu washizweho
n'ibikorwa
ushobora kuvuga ngo uwo mugwi nguri ngenga ibyo icyo aho nituhahurizanye ntushobora kuvuga ngo umugwi washizweho na leta urigenga kuko
ukuvuga rero ko ukuvuga yuko leta irabesha abanyagihugu rero muri ico gihe
uranda konte ku nzego zihari muri ico gihe umugwi wa ONU ntiwigenga uranda konte arasamble national wewe ujya ngo kwigenga gute kugirirwe wishake utaranda konte ONU ibyo ntibibaho rero umugwi uhari irakonte ku nzego zihari ubu mu gihugu izo nazo ni nzego zemewe mu gihe izo nzego uvuga ati izo nzego ntazo nemera ni ukuvuga yuko n'uwo mugwi ntiwemera nuko bimeze rero icya mbere tubanza gutora inyishu y'icyo kibazo mu gihe icyo kibazo kitaratorerwa inyishu n'imigwi hari yose urashobora kuvuga iki yigenga kuko n'inzego zihari nazo ntemera nuko bimeze icyo ni ikibazo cya politike si ikibazo cya severe
murakoze cyane reka kumbure ngaruke kwa muganga Alphonse Rugambarara Alphonse mbwira muri ubuzi byo Claverine na Tasiano baje gushikiriza kubwanyu nagomba kugaruka ku ruhara rw'ubutungane bufise muri iki kibazo cyanye n'ibyabaye mu 72 uruhara rw'ubutungane buri he
n'uruhara rw'ubutungane rurahari murazi yuko mu masezerano y'Arusha hariho komisiyo verite reconciliatio ikuvyerekeye ubutungane ifise ububasha ku butungane novuga bwo hasi atari ubwa genocide crime contre l'humanité crime de guerre n'ibindi ivyo murazi ko mu makungu ari icyaha kidaharirigwa aho rero navuze kare mu bijanye na arbitrage na reconciliation yuko commission vérité reconciliation ishobora gusaba inama nshingamateka kubwicanyi bubaye abaye busanzwe ko bosaba ikigongwe cy'ikivunga amnesty ku bwicanyi bazoba bakoreye amatohoza akwiye boba bwanakiye no mu masentare n'ibindi. Hakaba rero n'indi komisiyo ariko mpunza national d'enquête yoyo ifite uburenganzira bwo gukora nka parke ubwa mbere hama igashikiriza baye ubwicanyi bujanye niho nyabwoko ubwicanyi mungwano tose kaza le droit de l'homme n'ibindi yuko hazoba tribunal speciale nkizabaye twatanga karuriro muri Sierra Leone n'ahandi muri Guatemala n'ubwo rero baduhaye muri icyo gihe rero ivyo nivyo bitarakogwa. Ivyo rero nivyo byova mu nzira Commission internationale d'enquête na tribunal spécial pour le Burundi arivyo bintu koko abanyepolitiki bo mutima bodugira bagasaba yuko ishigwa mu nzira kuko twabitse mu masezerano y'Arusha kandi bidufasha kugira ngo aya matati yose tuguma twumva yo hagarara tuzokwemera ibivuye muri ibyo bintu bizoba byashinzwe n'amakungu. Nguma mvuga cyane semerera ku munyepolitiki byose bitegezwa kuva muri mwebwe.
Urakoze, nagomba kubaza nagomba kuja kwa Tasiano ndamubaze kuri mwebwe ubutungane ufise ikihe kibanza muri byabaye muri rw'imogo 72.
Murakoze mugara nagira mbanze mvuge ku kintu ca c'ubwigenge bw'umugwi uyu cankuriya no shaka bu wa severe cyangwa umwe wa wagatega kazi na muntu mu mategeko yaba y'u Burundi cyangwa n'ibindi bihugu imigwi imwe niyo yose yamifise ingene ijaho mbere n'ubutungane ari urwego nka executive na mashinga mateka rura aba majisa baragenwa n'abakuru b'ibihugu mugandi ubwo rwego rureka kwigenga bisigura ko rero iyo migwi mu gihe amategeko aba y'Arusha bari bumvikanye bakerekana intumbero bakerekana n'ico uwo mugwi woshikana ko igihugu ko ucuhinduka ngo nuko wagiye hatwara CNDD-FDD ngo ucukore ibyo CNDD-FDD dishaka naho bihuriye n'ubwigenge so kuvuga rero kuba washyizweho n'inama nshingamateka kuca ukora kugira ushimishe umugambi uri ku butegetsi naho bihuriye ejo bundi muheruka kumva raporo y'umugwi ujejwe agateka kazi na muntu bavuga abantu banyuruzwa bagiye kubishikiriza mu nama nshingamateka umukuru w'inama nshingamateka ababwira ngo icyo cegeranyo sindacakiriye ngo ubwo bagenda mushyiremo n'ibyo abo muri opposition oro bandika ibiboneka se pas de l'équilibrisme bisigura rero ko nawe washyizweho na leta mu gihe amategeko awuha ubwo bubasha bwo kwigenga ibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko y'igihugu ubikoze gutyo hamwe bavuga mu kirundi batakame ka muntu n'umutima wiwe ina pas cette dépendance d'esprit humain n'ayandi mategeko abamo ubwo bwigenge uwo bintu zonanira naza beshe ngo nakubera ari leta yabaye amashyigeko iyo yari mize upfuye ngo mbahugira n'ayandi kuranda konde koko ni raporo narasomye amategeko agenga nk'ujya mu gihe w'agateka kazi na muntu bavuga ko batanga raporo ntibaja kuyisigura ngo yemegwe cyangwa ntigire no alors uti rero ubutungane ubwo bavufise uruhare ruruhe mu
cyacu mu rw'imugwi rwa 72
ibintu byose by'ivyaha ubutungane bwa mabufise ikibanza c'imbere mugabo nkuko abo bashinga nawe babiri bari baragiye Arusha ngarutse kuri cyakibanza ko bari bumvikanye umugwi mpuzamakungu uza gutuhuza hanyuma umaze kwerekana ibyo byaha ubwoko bwabyo na natire yazo bagaheza hakaza sentare mpuzamakungu mu nyuma biranaduga gute nabo bumvikana ko yoba sentare idasanzwe y'u Burundi none ubu iyo migambwe iracahagaze ko iyo sentare yoza ko uwo mugwi woza kuko ikibazo naho kiri nari niba bavuga bati ko uko batwara CNDD-FDD ubutungane ni buce bukora tuzi ngene igomba ko ubutungane bukora basigaye bavuga ngo ubutungane n'ubwa leta ngo ushobora gutsinda leta urumva bice bibindi ndibuba bukibaye ubutungane bubabaye urwego rwa politiki nk'uko Pierre Gravel abivuga ruca rukorera umugambi uri ku butegetsi kandi abarundi atari ibyo bashaka kugira Burundi bukire uko nama ndabivuga intwaro zo zama zahindutse imigambi iri ku butegetsi yama yahindutse kubera imvizi cyangwa ziri nuriho ku butegetsi ubu ntiwibaze kuzoguma ari cyo gituma hakenewe ukuri kw'abarundi akeneye ubutungane bw'abarundi hadakeneye ukuri k'umugambi uri ku butegetsi cyangwa ubutungane bw'umugambi uri ku butegetsi temporotuwari we wese nabivuze uwo munsi yari CNDD-FDD hirya y'ejo hari uwundi n'ejo hazoba hari uwundi ubutungane rero bwategeza kugira ikibanza gikomeye kuko hatagira ubutungane nyabwo nk'uko kwa gasore yabivuze nta n'ubukuru nyabwo buhaba kuko nagira ndababwire mu rurimi rw'Igifaransa bavuga ko le pouvoir judiciaire est un pouvoir d'équilibre nimaze bihende ubutwara wese akibaza ko ubutungane yabugize igikoresho aba ariko ari fragiliza wenyine aha canka handi ubutungane iyo bukoze neza bukigenga gustabiliza inzego ziba zitwara ugasabiriza n'igihugu cyose
ngiri kuri mwebwe nyene ga mushinga na etasi hano huko gwiki kugira uku kuri kuri ko kuratohozwa no mugisebere kumabi yashikiye uburundi mu gwimo gwa 72 kuba ukuri koko kunywanisha
nagira nkubwire nta ry'umunwa iyi severe dufise iriho ubu ntigishobora gukora mu ntumbero arusha abasinya amasezerano yarusha bari bayihaye isigura ko kugira haboneka umugwi ukora nkuko bari babisezeranye no guhindura abawugize ugahindura amategeko ugenga kugira ngo bisubire kwisunga ibyo abasinye amasezerano yarusha bari bagombye kumvikana ko byofasha abarundi uko ntakubesha kubona bari babyumvikanye ijya migambwe yose cyari ni ikintu kizosubira kuboneka vuba kizogorana kugira gisubire kuboneka tutagihagarariye rero ntuhave wibaza ngo ejo canke hirya yeje igihugu kizoba stabilize nibaza rero yuko icokorwa nuko abarundi bosubira kumvikana bati tugaruke kuri ya ntumbero turabe ingene uwo mugwi wojaho uhumuriza bose hanyuma ugakora wisunze ivyo abarundi bari bumvikanye nico conyene naye iki umuguri ubu bazoheza manda mu 11 ntumbaze ko bazobongera nuko batazobongera nta ciza tukiwuzeye ko uramaze kwerekana ko atacushubuye
Claver Nahimana nakubwanyu murabye uno munsi ubutungano ufise iki kibanza ku rwimo rwabaye 72
uravye aho ibikorwa aho muri severe abigejeje ni ngombwa hazogera igihe ubutungane nabwo buronke umwanya wabwo wo gukora kuko nta gikorwa mwe nico woshobora kuvuga ngo ubutungane ntibujemwo ivyo ntivyo ukunda ubibazo mwe nibi rero mu mategeko abagenga iraboneka neza ko hazogera igihe ubutungane gukore kibazo rero ni iki mbega ubutungane buri mu Burundi bose barabwemera canke ntibabwemera icyo ni ikindi kibazo mugabo uko ndabibona hazogera igihe yuko ubutungane uko buri kose butegerezwe gukora none muri onihoho birashika mu byo mu bitegekanijwe haragera igihe bavuga bati ubu rero ubutungane bugira bukore none mwumva ibyo mu Burundi byohera ubutungane budakoze ibyo ntibyoshoboka twebwe aho niho duhagaze nayide bayuko ubutungane bw'ubu bumeze neza cyangwa bumeze nabi iyo ni ya deba ya politike twavuga tuti n'ubutegetsi buhari abavuga ati bumeze nabi bumeze neza turabwemera cyangwa ntitubwemera komisiyo turayemera cyangwa ntituyemera iyo ni deba yindi n'ahandi ho hazogera igihe ubutungane butegerezwa gukorana n'ahandi iyo prosesisi ntiyoba ariyo
nk'iri kuri mwebwe nyene muravuga muti kumbure ubutungane buzobaza buti n'abantu babwemera abandi ntibabwemere reka nje kuri iki kibazo mbere yuko tuza nk'abasozi ikiganiro cacu umukuru w'umugwi Severe Pierre Clavenda yicariye aheruka gutangaza ko hagiye kujaho itegeko rihana abahakana ko mu 1972 na 73 habayeho nyabwoko ry'abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mwebwe mubyakira gute hamwe jojaho mona byogira ingarukiza
urumva nico ni kibazo cya politiki Severe irashobora kuvuga ibintu mugabo je ko nabibonye amaraporo yabo batanga muri munama nshinga mateka na nkenguza mateka bakuranye inama nshinga mateka na nkenguza mateka niwe baraba ibya mategeko nukuvuga rero Severe irashobora gutanga icyumviro ti turipfuza twebwe uko tubibona muri processus mwadusabye reconciliation yuko hojaho itegeko rivuga nkuko mubivuga ico icyumviro bashikirije ariko kugira bije mu ngiro inama nshinga mateka ababijejwe inzego zibijejwe bizejwe amategeko nizo zivyiga zikabona yuko iryo tegeko rihaja canke ritahaja ivyo rero turindire assemblée nationale nanuze na sena n'umukuru w'igihugu n'abarajamwa muri legislation mu bintu bya legislation niwasinye ubwa nyuma iryo tegeko nibarishiraho tuzorabya ibirimwo
ariko mwebwe
barishizeho ukeza gukurikizwa
ariko mwebwe turiko turaganira umunsi muserukira umurwi munini w'abantu bari mu mugambwe sa wanya Prodebu nukuvuga ko kubavugira uno munsi kubavugira kubahagararira ngirango naho mutaba muri mu nama nshinga mateka nuruhara rwanyu kugira ngo mushobore kuvuga muti iri jambo rimeze gutya gyo bangamira abantu canke hari cyo gyo kwica mu gihugu
ugategeko iri haje cha ntiri haje gira nico kibazo muvuga
eh hamwe gyo haja hamwe gyo haja nkuko ryavuzwe ho piki ho kononeka riki ingaruka zobizaye
mu gihe tutaramenye biri muri ibyo tegeko ntibyo kunda yuko tuvuga ngo itegeko niri ibi tutaramenya neza ibiri muri ryo mu gihe iryo tegeko projet de loi yoza bakavuga ati bizaba biri muri itegeko nibi 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 nari twoya niho twovuga tuti izi ngingo ni nziza izi nazo ni zibi naho itegeko rigirwa n'ingingo nyinshi rano rishobora kuvuga ngo iryo tegeko ntibihake tutaramenya ingingo zizohucamwo
ariko barabitomoye neza mushinga nawe Claveri barabitomoye neza ko arizohana uwoba avuze ibinyuranye nuko hoba harabaye iho nyabwoko 72
oye ibyo ni byimviro bishikirizwa ni cyimviro bashikirizwa mu ngiro iryo tegeko rije inama nshinga amategeko ryiga neza ikaraba ati ibintu nibyo canke sivyo icyo gihe ikiragira kandi gihe kizogera twebwe tuzovuga ati ibintu nibyo cyanye sibyo
reka numvise Tasiano akiri ari ahigimanze Tasiano wewe ubivuga kwiki hamwe iritegeko ryojaho wewe uvuga kwiki
je chabeno yako urumva mushinga na Pierre Cavere yavuze neza ko serukira umugambwe Frode barongoye kae nibyo ko avugira uwo mugambwe nagira mbaza akabazo kameme mbere yuko nishije ico kibazo none ubu kama umugambwe uri muri ibiri komeye yasinya amasezerano ya Arusha yotubwira koko ko ashima ko ayo masezerano ariko arakurikizwa nkuko bari bayumvikanye dushake duvata icyo cha severe gusa aho nasimbije kuko ibazo mbajije uti iryo tegeko hamwe ryojaho rizomfasha iki gihugu urivuga kwiye enda kwerekerera ibintu bitereye isoni abantu babahaye gutohoza ku kiringo kizwi naho bagihindura uko itegeko rihindutse ubu ngo no guhera igihumbi n'amajana 890 na kangahe gushika amasezerano y'Arusha atewe ku mukono none iyo iryo shaka irimo mbere n'akazigo bavuga ngo ubunyene tunyarutse ngo mushyireho itegeko rizohana umuntu wese atemeye kwindwi na kabiri habaye ihonya bwo kujya abahutu ariko ko 93 ashobora avuge 91 6 n'icyenda 65 niyo myaka yindi bongeyemwo atawuzi ico babironderako none mwumva ya severe aho ntiriwe ndaja kure tuje ngaha duhendane ngo iri kwikora ibyo bari abiyarusha bumvikanye ko iyo ivuga iti reka tugende twemeje iriho nyabwoko ku nguvu dutere ubwoba utaryemera canke arivuga ukundi hanyuma ibisigaye ntibiturabe sisa nico karavenda yicari ariko arakora nta kindi ntiyagire uwuza aravugira umuvumbi kumuvumba naho Pierre Claver apfa kubivuga gutyo arabona ko batariko bakora ibyo arusha bari bumvikanye kandi ari mu basinyateri bakomakomeye ibyo rero nta kurya umuntu igitegeko rigiyeho umuntu mbere ya severe y'ubu izoba rije kwica igihugu gusumba kurikiza
murakoze cyane nagomba kuja kwa muganga Alphonse Rugambara kuri mwebwe hoko gwiki kugira ngo koko ibi bikorwa biriko biratohozwa n'umugwi severe cyane kubijyana n'urugwi mbogo b'2022 bibe ibikorwa biza koko bihuza binywanisha barundi n'ibi bikorwa bishobora gusanga bidusubiza mu ihumbi kuri mwebwe hoko gwiki alo ndabona muganga Alphonse Rugambara atari hagufi nagomba kugaruka kuja kwa Claver imbere yuko Alphonse agaruka tusa n'abasozera ikiganiro cyacu kuri mwebwe mu masegonda 30 mwebwe ubwicanyi bwakorewe abarundi 72 mubiha izina iryahe
ego mugabo ugambe muri amasegonda mbanze kuje kiro kiganiro wa mengo Tasiano n'ukumbaza ibibazo byinshi buzo gukora ikindi kiganiro nkumbure ari byo Tasiano mbaza ibibazo atari ibyo umunyamakuru gusa mbaza
oya nakabaze roba vraiment le zero president muri kuravuga uwo mengo ni satisfait de dokoma rakorda rushiri kwirajana application ariko ire fure au pied umva sinzi akabazo gataza kandi uritendeye kukishura
72 yabaye akorda rusha itarabaho Frodebu aho yavuga ati harabayeho nyabwoko akorja rushani hari bwabe
ubure tuvuga ivyo mwasinye ubu tuvuga ivyo mwasinye vyarusha
ibyo ndabikubwire neza hanyuma ni washaka wuri Bujumbura na ndakubona Bujumbura uraza tukiganira wewe na jewe urabiraje tutumira tuvuge akorja rusha mugabo
simakira di twemerere uratere
ntitwaronka ntitwaronka kanya tuzobatumira tuzobatumira nimugira ikibazo turatubise nibiganiro turikana turiko turakora kuri akorja rusha ngira ngo tuzobatumira kugira ngo tubiganire ko
tuvuge akorja rusha
yego
ndabizi niyo narindi wese waruje niyo narindi ndazi byo byose
duga kwijambo rero wewe ubihe izina ijyahe wewe
subiramo iby'umugambwe sa wanyafrodebe wavuze ivyabaye mu 1922 na 1923 niho nyabwoko yakozwe n'intwaro ya micombero yari hari yakorewe abahutu bo mu Burundi hanyuma iryo honyabwoko n'ubwicanyi bwabaye burahitana n'abatutsi bamwe bagirizwa ngo bashigike intwaro ya cami hanyuma n'abatutsi bihendwa ko ngo n'abahutu ivyo nivyo twashikirije n'ubu naho duhagaze
murakoze cyane Tasia Sibomana namwe turangiza ikiganiro cacu mwebwe ubwicanye bwakorewe abarundi mu 1922 mubuha izina ryahe amasegonde 30
ego cyane jewe ndabivuga kubera ndumuntu yize amategeko mfatira ku ingene ba definition ya crime de genocide ndazi ingene bari definisa nkaraba ingene ubwicanye bwo mu 1922 bwatanguye nkaraba ibyandiko nkaraba amadarapo yashinzwe mu makomina ya za Burambi Buyengero hariho nyabwoko ryateguwe kontra abatutsi hanyuma rirahitana bamwe mugabo intego ntiyashika uko bayishaka hanyuma rero umugani wa Karavera ubutegetsi bwariho mu nyuma burafata bo bari babigiyemo burajaniranya cyane cyo gituma nabivuze ko mu jewe habaye concept ya genocide contre les tutsi harabara repression avegre contre les hutu ivyo vyaha byose birahanwa mugabo kimwe cyose kigihanwa gifise definition yacu
murakoze cyane reka muganga rugambara ndabona yagarutse kibazo cyari ko kirabazwa kuri we hokorwa iki kugira koko uyu kugutohoza umuguri ibikorwa by'umugwi severe uko ratohoza kuri urwimo rwo 1922 kube ukuri kunywanisha abarundi kutabasubiza mu bihumbi kuri mwebwe hokorwa iki kumbure je tuje bakabaza bakurikira
nibaza yuko abona umvise ngaba bivuze bitari bike harakwiye yuko basubira ku ntumbero twari twatanze mu masezerano ya Arusha biranditswe neza birasiguritse neza abantu bashatse yuko bongera ku bindi bongere ku bindi abantu bumvika hariho amahuriro menshi abantu bashobora guhuriramo abajeje umugambwe n'abajeje na societe ama association y'ababuze nabo nyine bakaja mubwira ngo baterere kuko ntawo kumigwa ngaha kuko mu kibazo gora mutima bikeneye yuko abarundi bagitorera inyishu nyayo niho twoje mu nzira y'umwanda badashoboye kuja mu byo twashize ku mukono ni kuvuga bazoba bashaka gucisha aho biko ndabona nuko mengo bashaka kwigana ibyo mu Rwanda bidasa namba ibi Burundi no mu Rwanda nibisana rero turakwiye koko kwisubira ko tukabona yuko ivyi Burundi byihariye uko byabaye kuva mu ntambo kuva muri 65 cyane niho no ubugira mugabo nk'ivuze kare badashoboye kuraba ibijanye na kubabishizeho mu myaka y'ubukuru n'ibindi naho nyine niba bashireho nka su commission yobikora navyo nyine ikabishira imbere kuko amatohoza rero maze kugira kuri kahise ku Burundi twese n'ukuri no bivuga mu gifaransa nous sommes des victimes abarundi turaba victime y'ivyabaye yuko batwubatse yuko twagizwe tumeze ama prejuge hari n'ibindi twese turaba victime rero birakwiye rero yuko abantu bicara batekanye barondere ukuri n'icyo kintu kizudukiza ntaki rero iyo commission vérité réconciliation igira vérité ya bamwe n'ira vérité y'abandi aho n'ukuri
bazoba bariko baratoba badusubije inyuma imyaka kuko ivyabaye muri 2022 abari ku butegetsi bavuga ati iho nyabwoko ni y'abatutsi abahutu ni bapfuye barahanywe ibintu nkamwe nivyo sivyo nivyo namba rero twicare dutekane turaho kuri twari twabigerageje kubitumbereza muri masezerano y'Arusha kuko ibi turiko turayaga iyo abantu bariko barayaga twaharabiyaze abantu baratukanye barashwanye Nahimana arashobora kuruka ntivyari vyoroshe ariko twarashije abadufashije babidufashije babo kubera wa mutima wacu kiri mubi twatugwishe ibikebuke rero naho mperejeho murakoze.
Murakoze cyane. Aha akaba ari naho turangirije ikiganiro cyacu cy'uno munsi, twibutsa ko cyari ikiganiro kidasanzwe kigaruka ku bikorwa by'umugusevere byatushikanye ku cegeranyo kivuga ko habaye ihonyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu. Nkaba nibutsa kandi yuko radio igicaniro yatunganije ibiganiro mu ntumbero yuko abarundi bomenya ukuri ku byabaye cyangwa bogira byinshi bamenye, tukaba twihaye ihangiro ryuko tugiye kuganira na bamwe na n'imigwi itandukanye irimwo abanyepolitike, harimwo amashirahamwe adahanira ibyicaro bya politike, harimwo abakozwe ko n'iki kiza cyo 2022, harimo kandi n'abashakashatsi bagize icyo barondera cyo babwira abantu kubijyanye n'urugwimo rwo 2022. Ibyo biganiro byose tuzobitunganya kugira ngo dufashe abarundi kuja mu nzira y'ukuri, kuja mu nzira y'amahoro, kuja mu nzira y'urukundo. Reka nshimire cyane abatumire bacu twari turi kumwe. Nshimire cyane Nahimana Claveri kaba arongoye umugambwe sawanya Frodebu. Nahimana Claveri ndabashimiye cyane kuva kumwonga gushaka kumugeze.
Ego ni Nahimana Pierre Claveri namwe
Nahimana Pierre Claveri
ego kuba mwadutumiye muri iki kiganiro. Ariko rero mpanura ko mwavuze kumutino kugira ngo abakiri bato bamenye ukuri.
Ego
byiza abakiri bato boguma na bene bakarisha ubwenge bakarasoma n'ibitabo byose bakabaza hirya no hino kugira bazotube bamenye ukuri. Kurabona rimwe hari ibintu tavuga kimwe kugira nabo bazotube bamenye ukuri, basome byose babaze hirya no hino batohoze neza bazotuba na bene bamenye ukuri ko natwebwe twari bato turamenya ibintu muganatse tubanje kwitohoza neza. Rero nanjye ndabashimiye kuba mwantumiye muri iki kiganiro kugira ngo nanje nterere kuri iki kibazo gikomeye mu Burundi cy'uko imitima y'abarundi yosubira hamwe. Urakoze.
Murakoze cyane. Reka nkengurukiye cyane umushinga nawe Tansiyes Bomana ari mu mugambwe w'abadasigana iprona. Tansiyes Bomana namwe ndabakengurukiye cyane, murakarama.
Murakoze cyane. Naje ndabakengurukiye. Icyo nohereza ko nuko kugira igihugu cyacu ni cyane gitera intambwe hanyuma ngo gice gisubira inyuma izindi, enda tuje hamwe turabe iby'abarundi bari basezeranye ikibujije ko byokurikizwa, kuko urumva bari batoye intumbero mbere n'inyishu z'ibibazo bitari bike. Kugira rero nitwame turasubira inyuma nk'ibirenge, reka tuje hamwe na Pierre Claver nk'uko yabivuze, turabe mbe aya masezerano mwari mwumvikanye habuze iki ko yokurikizwa, icyo kibuze tuheze tugishire imbere y'abarundi kugira ngo turabe ko tutokwama muri soko n'iruzi. Murakoze.
Murakoze cyane. Mu nkundire shimire cyane muganga Alphonse Rugambarara n'umushinga nawe w'umuhumure muri politike, akaba yarongoye umugambi nk'inzo banyeretse mu bibwa bw'ibyuma ko yamaze kugenda. Ariko reka tumukengurukire cyane ku nterano yaterereye muri kino iganiro. Nshimire kandi mwebwe mwese mariko muradukurikira. Nshimire Chantal Niraga twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma, Jeremy Hatanga Imana akaba arije narindemeje kino iganiro. Ndabasezere ndabatumirira gukurikirana ikiganiro kizokurikira ku munsi wa mbere uza kiri muri runo rukurikirane rw'ibiganiro biraba cyane cyane umugusevere na Gahwane tugira Uburundi gihugu ciza gihugu c'amavukiro. Murakarama, murakagwira.
Umviriza akari ku mutima
ndakabwiwe.
Akari ku mutima ni ikiganiro cya radio igicaniro mu kari ku mutima. Abarundi baraseruka bakaba bakiye baraterera bakaganira bahana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu, amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga.
Yo ewe ugambariye ngiki kitazosubira kunshika.